If you ever thought life is just a walk in a park, tilari matapa. That's why you want no kariki tobu hile life I matapa. Tilobu matapa, eh, na life I matapa. Tilobu matapa, eh, na life I matapa. Tilobu matapa, eh, na life I matapa. Tilobu matapa, eh,
Aitse le aramele santse le tlhabile go tlhoka go mamela la phirima ke lebile ne kutlwile ka tsaga morakile tlamelwana tsa pula ka bakanye gorogile as a kid I just thought life is walk in the park yeah I was living in the dark lo ke gereza ke loga mana but still no luck But surely I'll never put a plan. That's why I nagana my whole life was all great. Ke godile ka thata mare ke le brave. Lost both parents at a young age. That's when my whole life changed. Ka tshwanelwa ke go tshegetsa lelapa take of my grandmother ga mogole late ya ka ka tsepe. Re bekelwa ke ditšhaba ke godile ka thuso ba agi ba zone wa ka ga mogole matitšere ba ne ba shebela. Ditlhako ba nthekela diaparo tsa sgirl. Di-captain tsa bone during lunch ba nsherela. Ka tshepa buka till ke fitlha marematlou ka pasa ka tsa sekgele sa bokhudutlou di after matric makoko a re tlogela tlala ya raparela ba seke a ikana gore ba tla re zama kante ba itlama ka difutsanyana
kare ke sotlhegile o bula ga kanna kgale ke lwelela go bona tswelelo pele mo botshelong baka if you ever thought life is just a walk in a park tsiladi matlapa that's why you want now kare ke
ke motho sa rate fashion e kante ke kgona ka madi a ga makoko a pešele e rila re tlogela kana aram skepsele always mo dishopong ke kopa batho ditšhelete ba ntse ba ra ke na mosola mo community not knowing gore ke na le ability 3 years ya e feta ntse ke applyela university ba approve ka gotlhe including bazaries ka di last minute ke re ke tswa ka location ba ntšhela gore dio tsa ka ditlhakane mo system ke potse a ke loile a modimo ntlhoile go pala go padile ditsela di tswalegile ka phela ke tso re kona le manyora a me re ja chief go tuma go du a zone 1 wa ba itse ba batumeng ka di bad mouth ba ka tlhola ba shebile your poor background e botsa gore a mena ke tsaletswe meleko taola ya re gopola le bitswe diteko ka rwala butsi ka maketa le nna ka spana kontraka tsa go aga le ditsela ka popa ka kisa training ya forklifting damn there was a life uplifting ka tsena ka tlhova life ya nna leke rister of cheese boys ka tlhompa di gas makere
Sa rubana kare ke sotlhegile o bula ga kanna kgale ke lwelela go bona tswelelo pele mo botshelong baka if you ever thought life is just a walk in a park tsiladi matlapa that's why you bona kare ke tlobogile life I matapa tsilobo matapa eh na life I matapa tsilobo matapa eh